tunanyonga na kumoka we vipi wewe na manyama tunachoka we vipi wewe sasa unaweza nini ati we asimama tukali chuluke si alikusali
Oh, Thank you.